Obatini ma ay ay keep him up in one funaba skim sam chalan denja ay intenja ay intenja ay o keep him up in one ay o funaba skim sam ay o chalan intenja ay o intenja ay o keep him up. I am coming eyes on. I'm telling in the bazaar. I am up a fool is all up. The fellas I'm cut is all up. I keep him up. I open up. Skim some. I tell him in danger. I oh in danger. I keep him up. I open up. Skim some. I tell him in danger. I oh in danger.
mshayeli na uyangibambezela Kyofika nina simnandi Ah kyofika sebe mnandi Bongabo lova Ah kyofika sebe mnandi Bongabo lova
Bati Baningi, 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 ba Oh, mama kuma mani
abafuna kuyikokela
angithi ngiyababona vele bonke abafuna kungibhadala ay mangifika kubo ngiyababona bemangaza yebathi angithi ngiyababona vele bonke abafuna kungibhadala yebo emangifika kubo ngibabona bemangaza ay yebo akona ma abafuna kungibhadala ay ekona ma abafuna kungikhokela yebo akona ma abafuna kungibhadala ay ekona ma abafuna kungikhokela.
Yeah.
imeke Asamba samba Asamba samba Ay Itina maposa Itabo makeba Ay Uspone masndene E baba ne jealous Ay Itina maposa Itabo makeba Uspone masndene Ay baba ne jealous
Excuse me people, this is DJ Ace.